Zina yanga ni Isa Data. I'm the youth treasurer of a province, Eastern Province.
Yes.
Nkani ameta bwelela pa media hapa. Tifuno kamba kupempa president watitandize kukumala.
Yes.
Tidina issue ya wa minister of water. Ya mene wanapanga boat ya water kuno Eastern Province without our knowledge. Tipemba president kuli mwekuti no muti one kuno kumawa because kusindise wokondwa kuno kumawa mayuti madala ni watu wokalipa. Ba minister of water wanapanga board kuno Eastern Province wanatenga watu banali ma campaign manager ba makebizu ba mandano makebizuru kumfue ndiye banali kumchitira campaign mu PF ya time tikali mu opposition.
Yes.
Na ndawu ijanga tumkumbukira president pamene munabwera kumfue pamene munalandingana ndeke tinaina ma difficulties ya mbili manini pamene tinachoka pa airport paja tinaenda pa sokoro paja pamene tinapeza tivalira road.
Yes.
The person anachita organize japuni same mtu wamene wanafaka
Kamuna
wamene wanafaka chairman mbodi ya water kuno Eastern Province.
Yes. Yes.
A president ine pakunkala youth one wamene tinakumenyerani ngondo mu UPND tupembani.
Yes.
Kuti a minister mkambe nao uyu muntu Kamuna wawachose po group yonse committee yao waiste
dissolve. Yes.
Because committee yamene waleta veka wonse valimo ni wa PF.
Yes.
Yes. Isi our minister swanachite consult kuno kumawa kuyambira kuli a provincial chairman yali mkulu watu wakuno Joab Mtonga ku main board na Lyson Nyerenda kuno ali mkulu wa mayuthi kuno mkulu watu wa mayuthi si wanachite consult. So a president tipemba kuti a minister wo kuoneka tinaesa kukamba nao taona kuti takangana nao. So a president tipemba kwa imwe kuti vantu vakumawa kuno siwokondwera.
Yes.
Sindise wokondwa tili wokwiya.
Yes.
Because ise mamene tisivira boundary ni Ruangwa.
Yes.
Ise kuno tinamenya ngondo tinakuchoserani mafoti ya kwino maningi 49% mayezi yonse asimunaone.
Yes.
Andi mwa president posia na panyimba nikakumbukira mnati promisa will never disappoint us.
Yes. Yes.
And that's true that you are not going to disappoint us in working hand to hand.
Yes.
Ise tili kuno ndiye